Ladies and gentlemen, this is the newly goatherd out of the Sound of Music. Look.
Yole, 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 yole